Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Ali Amir al-Mu'minin.
I'm here with the winner, Rafael Fazeev. Rafael, congratulations.